Non-Digu Zodiac Broadcasting Station, ZBS. Ndintawi Yankani Zatu Mjijewa.
Ndibu Gubatsani Nkamizi, ndini Christina Jo Taboyamba na imidu yake. Gwaru la Supreme la Gwilizana Dijigamu Nuja Gwaru la High Court Wode Mtugolino Mjidige Chisankwa Ja President Masiku 150 Bungwe la Pake la Zuzula Mjididu Wazi Wawa Zopu Zandali Mtugolino Mulipoti la Atula Badela Sabata Inu Tuguni la Mwendali Zilili Mtugolino Malinga Ndizo Meza Chitika Msabata Yutai Ndibo Mkanizina Gafugufu wa WHO Wabeza Kuti Antu 190,000 Angate Kufandi COVID-19 mu Afrika. Tsopano mverani nkhanizi mwatsatanetsatane. Bwalo la Supreme lagwirizana ndi chigamulo cha bwalo la High Court kuti mdziko lino muchitike chisankho cha President masiku 150 mosemphana ndi pempho la DPP komanso MEC. Muchigamulochi chomwe chinatenga maola pafupifupi asanu, majaji asanu ndi awiri omwe amamva mlanduwu atinso anthu okhawo omwe anali mkaundula wachisankho mu 2019 ndiwo avote kutanthauza kuti anthu omwe alembetsa mkaundula yemwe ali mkati panopa sawalola kuvota. Winston Kaimira walemba ripoti ili.
Chigamulo cha court la appeal chomwe anthu mdziko lino akhala kuchembekeza achipereka tsopano. Court ili lagwirizana ndi chigamulo chomwe court la zamalamulo linapereka chakuti chisankho cha president chomwe chinachitika pa 19 May 2019 sichovomerezeka. Mkulu wa mabwalo weluza milandu mdziko lino a Andrew Nyilenda wati zifukwa zomwe bungwe la MEC ndi president Peter Mutharika anapereka pokada ndaula ku court la appeal zinali zobwerezabwereza zosamveka komanso zochititsa manyazi. Pa zifukwa izi court lakana pempho la MEC ndi president Mutharika. Mwazina bungwe la MEC limafuna kuti court ilo lilamule kuti makomishona ake sanalagwitse potuma ogwira ntchito kubungwero kuti akagwira ntchito zofunika zachisankho. Koti latinso bungwe la MEC linalagwitsa pogwiritsa ntchito malo olengera mavoti omwe linakhazikitsa m'madera aphungwa nyumba ya malamulo zomwe lati sizogwirizana ndi malamulo zachisankho. Koti la appeal lalamulanso kuti munthu wopambana pachisankho cha president adzipambana ndi mavoti oposa theka la mavoti onse pogwirizana ndi koti la zamalamulo kuti gawo 8 ndi meya chiwiri la malamulo a dziko lino limafotokoza zimenezi. Kotilo ladzudzulanso zomwe anachita mlangizi wa boma pa zamalamulo poimira bungwe la MEC pa mlanduwu ku koti la zamalamulo ponena kuti mkuluyo sayenera kutenga mbali pa ntchito yake. Ndipo kotilo lapereka ndondomeko pamomwe MEC ingandetsere chisankho chikudzachi. Mwazina lati pasakhale kalembera watsopano wa anthu odzaponya voti ndi kutinso anthu watsopano asawalole kuzapikisana nawo. Kotilo latinso malingana ndi malamulo a dziko lino koti la zamalamulo linkayenera kulamula kuti chisankho chatsopano chichitike pasanathe masiku 60 osati 150 koma ngakhale izi zili chomwechi kotilo lati chisankhocho chichitike monga momwe koti la zamalamulo linalamulira. Ndine Winston Kaimira mulamu wa Zodiac kuno ku Lilongwe.
Polankhulapo pachigamulochi mtsogoleri wa ANCP Erastus Chakwera wati ichi ndi chipambano cha dziko lonse iwo analankhula ndi madayitso phiri
chimomwe chachitodzadza matsala kumudziko anthu akondwa z chifukwa adaona mmene nkhani idayendera kukhoti kuno kotero kuti ena amadandaula akutayampana tipite kukhoti lomaliza tsana alibe kulowa pasowa ndawera tereku panopa ndili mchimwemwe kuti amalawi mulungu amva pempho lakuti chilungamo chizioneka ndipo ndikuthokoza oweruza ndikuthokozanso maloya wathu amene anaona kuti ngakhale wena anachita apilo koma apereke mfundo zakuti apilo imeneyo inali yosayenera lero zatsimikizikadi kadi yafika potera palibenso kwina kumene wina angalowe tereku kutakonda.
Erastus Chakwera mtsogoleri wa chipani cha NCP. Kenapo tinalankhulanso ndi Saulos Chilima a UTM.
Anthu adamenya somo 60 chifukwa adabwera kuyamba kutayimitsa mlandu adapunthidwa anakapangapi kuti zipa anakakanthidwanso kumeneko kosushono khoti kuja adapondedwa kuyesa kutenga injunction kuti judgment isapitirire kumenekonso adakasasantha kupita ku Supreme Court chimodzimodzi lero nde mapeto akwira fumbi sapano alibe sokolowera ndiye aba akutuuza kuti amene anayima chaka chatha ndi amene alivomerezedwa kuti apangena uchisankho chimene chikubweraji ine ndine wovomerezedwa ndikosopanga nawo chisankho ngati presidential candidate koma ndiliso wovomerezedwa ndikosopanga withdraw candidate yanga ndikupanga peya ndi dr chakwera ngati metapeira mapepa athu zalazala lamwedi ndiye zimenezo zibe kuto tipita mmene itapangira president mapepa azana kuti chisankho chichitike mwasaka
Asolo Sichilima, mtsogoleri wa UTM komanso wachiwiri kwa president wa dziko lino. Tidakali pankhani katswiri pankhani za malamulo a Justin Tonzi wati chigamulo cha khuthichi chisintha zinthu zambiri pa ulamuliro wa demokrasi mdziko lino. Iwo ati nso akumvetsa chifukwa chomwe khuthi silina kambepo kali kunaseka tsogolo la makomishonala a MEC kamba kuti akhala kuchoka posachedwa.
Ndi chigamulo chachikulu kwambiri. Chotokeraso kukhotera likulu kwambiri mdziko muno ndikuyitchwa chigamulo chachikulu osati potengera kuti wapamsana ndani kapena walephera ndani koma potengera kuti khotirakhuwa likulu linatenga nthawi yawo kuyangʼana mozama zithu zambiri zimene mwina anthu ambiri adali ndi mafunso makamaka pa nkhani ya mmene tingatanthauzire malamulo athu atachisankho ndiye kufasa kumene achitapo uli ngati munthu umene ayapa oti mwina akupita kutsogolo tikhoza kumadziwa kuti izi zimenera kukhala motere motere komanso ndikunena kuti ndinkhani yayikulu kwambiri chifukwa choti ili ngati kuti tachitaso malumbiro atsopano ndi ndale za demokrasi mu 1993 mmene dzikomo limasankha kuti kufuna kuti kukhale matipati idali ndi zendelelo zosiyanasiyana koma mwina kuyambira pamenepo kumabwera chakumoko ziyembekezo za anthu ambiri kapena kuti chikhulupiriro cha anthu ambiri chinatawika chisachiona kuti zikuoneka kuti mwina zisankho sizimenta bwino kwenikweni mwina munthu amene amasankha si munthu amene kawirikawiri amakhala pa mpando paja chifukwa chambiri oti zisankho zimabwereka ndiye popereka chigamulo ngati ichi komanso polowa kuti dziko lino mwina tichiyesa chisankho chakibwereza ndikuganiza ngati kuti khoti lalikuli la pelekanso ngati chikhulupiriro chatsopano kuti zithu zikawapita mdemokrasi athuyi amatalo akhoza kubwera kutifikira komanso kutithandiza poonesa kuti mgamo chenicheni chachitika
a Justin Tonzi katswiri pa nkhani za malamulo bungwe la zipembedzo la public affairs committee panke ladzudzula mchitidwe waziwawa zokhudza ndale pa nthawi yomwe dziko lino likuyembekezeka kupita ku chisankho cha president mneneri wa pake bishop Guilford Matonga wauza zodiaki lero kuti ngakhale chaka cha 2019 nizipani zidasayina mgwirizano wochita misonkhano yokupa anthu mwamtendere ndipo udakalipo iwo amadikira chigamulo cha bwalo la supreme pa mulandu wa apiri wa chisankho cha president kuti aganizire zoyitanitsano zipanizi kuti pakhale nso mgwirizano wina blessings kangombe mwanaimbalipotili
mneneri wakungwera pake bishop Guilford Matonga wati bungwe lawo limakhulupirira kulolerana pakati pa magulu a ndale iye malangiza maguluwa kuti adziwuza anthu mpfundo ndi kupewa kunyozana omwe dziko lino likuyembekezeka kuchita chisankho chatsopano cha president chisankho chichitika pa 2 July 2020 koma Matonga ati amadikira chigamulo cha bwalo pa mlandu wapiwo omwe chigamulo chake chaperekedwa lero la chisankho
chiopsezo chakufana kwa kachirombo ka coronavirus komwe kamayambitsa ntenda ya COVID-19 chasokoneza momwe anthu onse amakhalira tsiku ndi tsiku Nzikolemo chikhalidwe ndi miyambo nazo zasokonekena pofuna kuonetsa kuti anthu atetezedwa kukachilomboka komanso mtendayi. Komatu zikuoneka kuti ngakhale boma lakhazikitsa njira zolimbirana ndi kachilomboka chifukwa cha chikhalidwe ndi miyambo, ngakhale atsogolera boma kumene akulephera kutsatira zonse zomwe adakhazikitsa pa nkhaniyi. Lero mu nkhani yathu yapadera yokhudza mulilo wa koronawo, Noah Nkubwi ndi Shamuda Drake akuoneka momwe amalawa kutsatira njira zolewera kachilomboka pochita chindunji pa nkhani ya malilo mdziko lino.
Mukombero watayika munjira ya imfa, moyo umasokonezeka. Imfa imaswa mtima, imfa imadzetsa misozi yosarondozeka. Kuno kwathu kumawi pamudzi pakogomaliro unyinji umaphamuka, ndipo mwachikhalidwe chomwe ambiri amapitira kumaliro nkufuna kupereka ulemu womaliza komanso kutsanzikana ndi malemuyo. Koma kubwera kwakachilombo kakoona kwakhudza mbali zonse kuphatikizapo misonkhano ya maliro. Miyambo ya maliro ndi imodzi mwa njira zomwe kachilombo ka korona kangathe kufala mosavuta. Sizodabwitsa ndipo kuona kuti pali ziletso zina mmisonkhano, monga kuti pasamasonkhane anthu ochuluka pa maliro. Ndipo nkovutanso kuti pa maliro anthu azikhala patalipatali m'madera a mdziko muno. Boma la Malawi lidaletsa kuti misonkhano ya maliro anthu asasonkhane kuposa makumi asanu. Koma ife tapeza kuti zomwe zikuchitika m'maderamo ndi zosiyana ndi zomwe malamulowa akunena. Tilipo mudzi wa jaji kwa mfumu Kaluluma kukasungu. Mwambo wa maliro wokuchitika kuno ndi wayemwe anali bwana mkubwa wa konsolo ya mbero atumizikiwa. Kuno kuli galimoto za mnanu zoposa 150 zomwe zafika. Mongo elegeza galimoto lili osinga lilabwera ndi munthu mmodzi mmodzi, ndikuti anthu okha pa galimoto aposa 150 osawerengera ini mudzi omwe ayenda pansi. Mkuluyi akukhulupirira kuti dziko lino likufunika ndondomeko zabwino zomwe ndi zogwirizana ndi chikhalidwe cha wanthu kuti lithane ndi matenda a korona.
Anthu abweradi ambiri pamwamba pa uminji wa anthu palifena yopanga malamulo. Ifeyo ngati akuno kumudzi sitimayembekezera kuti anthu akunjira anduna ndi azawo angabwere ofisa apapo. Koma ndiudabwa kuti abweradi ambiri madisi onse mfika pakati ndiye ndiudabwa kupambiri kuti amenewo malamulo samasakira kuti kumeneko tikapeza anthu ambiri ndiye ife tisachirukire ndiudabwaso inenso.
Amenewo nda Godfrey Sware amamudzi wakachinda kukasungu. Mkuluyi ndiwapa mpando wa komiti yoyendetsa chitukuko mdala fumu Kaluluma. Kunali munthu wosowa mpondero ndipo chiwerengero cha anthu 50 chinadutsa kambiri kuphatikiza nduna za boma. Mmodzi mwa iwo ndi nduna yoona za maboma ang'ono Dr. Ben Phiri. Pali malo osambira m'manja koma anthu owerengeka ndiwo ali ndi zotchingira kukamwa.
Kuteroko mmene kakhalira pano kakangoti kakhalepo kachilomboko ndi chipere chokhachokha. Vuto taweletsa ndale opangaso ndale kumamuona kuti ndi wopita ku sukulu amene ali ndi Aljazira ali ndi BBC.
Mwambo wa maliro wa munthu wamkulu ngati ndi chitsanzo cha mamwe a Malawi akuvutikira kuti atsatire ndondomeko zomwe boma layika m'madera osiyanasiyana. Kumbuka chali ndi wachiwiri kwa president woguma nawonso ali nawo pa malirowa ndipo akuti kupewa kuposa kuchiza.
Tiyeni titsate zomwe achibadala kutiwuza kuti tizikhala patalipatali mpabwinotu kuti matendawa atidutse.
Tinalankhulana ndi nkosi ya makosi mbero achisanu za izi. Ngati osunga chikhalidwe kodi nzotheka kutsatira ndondomeko zopewera matendawa maka chiwerengero cha anthu komanso kutalikirana pa maliro?
Makhalife pamalo nthawi yomalo ngati ano imfa ngati ya mukwapu ngati kusika chimodzi ndi chinthu chovuta kwambiri chomene akuti ungati ukomba kuti wanthu abwere kutikamene inasa malo chamkuti
Mawena wandakondwa nechirwa mlangizo ngodzipereke kubungira Malawi Red Cross Society ndomuri matanisa anthu pangosisa dzidzidzi kulimbikitsa nchiro zopusitsa anthu zakapeweleka matendawa kumasunjira za ukondo kungathandize kuchepetsa kufara kwa matendawa mdziko muno izi zingathekenso ngati adindo akutsogolera pochita zomwe amanena mukasimbe kuti ndondomeko zomwe zidakhazikitsidwa zilimbikitsidwe kwambiri nizosabisa kuti miyambo ndi zikhalidwe za anthu zina zidamera mizu ndipo sizingathe kusintha dziko limodzi izi zitagwetsa dziko lino mavuto osaneneka kamba ka mliri wa koronawo
Nipotero malengo ndinowe mkubwe limodzi ndi Shamunda Dry koma wawerenga ndi madalitso pili. Mukumvera nkhani kuchokera kuno ku Zodiac Broadcasting Station ndipo muli ndi ine Christina Chota. Tione nsomito ya nkhanizi. Bwalo la Supreme lagwirizana ndi chigamulo cha bwalo la High Court kuti mdziko lino muchitenge chisankho cha President masiku 150. Bungwe la Pake ladzudzula mchitero waziwawa zokhudza ndale mdziko lino. Mulipotera anthu apadera sabata ino tikuwunika momwe ndale zilili mdziko lino malinga ndi zomwe zichitika msabata yakutali ndipo mkhani zina kafukufuku wa WHO wapeza kuti anthu 190,000 angathe kufa ndi COVID-19 mu Africa. Mulipotera anthu apadera sabata ino tikuwunika momwe ndale zilili mdziko lino malinga ndi zomwe zichitika msabata yakutali bungwe loyendetsa chisankho la MEC lakhala likupitirizabe zokonzekera za chisankho china cha president malinga ndi momwe high court idalamulira pa 3 Februwale komatero mkati mwa izi bungweli pamodzi ndi president Peter Mutharika adalinso ku bwalo la supreme ndi dandaulo lakuti zomwe lidagamula bwalo la high court pa nkhani zinali ndi mavuto ofunika kuonekanso izutu zinaonekeranso poyera msabatayi pomwe president wa NCP Lazarus Chakwera komanso president wa DPP ya Mutharika anakapereka kalata zowayeneleza kupikisana pa chisankho komwe wina anabweleza kuti adabereredwa ndipo wina anabwerezanso kunena kuti iye adapambana pano pomwe bwalo la supreme court lapereka chigamulo chotsiriza mulipotera anthu lapadera sabata ino Steve Zimba akupanga chindunji pa nkhani ya anthu atatu omwe maso awo ali pa udindo wa president wa dziko lino panopa. Sabata imodzi yatha mnyengo yokopa anthu kukonzekera chisankho chatsopano cha mtsogoleri wa dziko. Pano tadziwa kuti ndi ndani yemwe ayime pa chisankhochi. Akatswiri pa ndale analosera kale kuti mpikisano udzakhala pakati pa mgwirizano wa zipani za DPP ndi UDF komanso MCP ndi UTM. Ngakhale zili chomwechi palinso mtsogoleri wa chipani cha Mbakuwaku apita kuwani omwe chipani chawo chiime pachokha ndipo akupereka maganizo awa.
Inuyo mukuti ndi mgwirizano mukuonawo komati ifesi tikuona kuti ndi mgwirizano chifukwa ndi zinkhanira zokhazokha zimene zakumana zimene dzana ndi dziro zimadya atambwala amene apangagwirizana awa mutaona ndi ochepa anthu ambiri na anthu wamba anthu osauka anthu akumudzi amene akuvutika pakati pathu ifeyo tipangatangagwirizana napha amene akutani patsekwati
zoona zake zenizeni nzakuti pa chisankho cha pa 2 July mtsogoleri wa dziko lino atha kudzakhala Dr. Lazarus Chakwera Peter Kuwani kapena Professor Peter Mutharika mnjira ina iliyonse yemwe adzapambana chisankho tsiku limenelo adzatsate malamulo a dziko lino. Kwa mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Dr. Chakwera ulendo wawo wopita ku chisankho cha pa 2 July wangoyamba akuti muloto lawo ali limodzi ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM Dr. Saulos Chilima ulendowu akuti akulunjika mkwizano otumikira Malawi omwe awapatse zoswa zawo
ngakhale zakasikiza bidazi zakhala zaka zosakanizika pawe watsogoleri wopanda dongosolo masankho wochitika chakajata wopanda dongosolo komanso obededwa electoral commission yosakhulupirika yosachitasi chomwachilungamo ndi tsogolo limene laonetsetse kuti ngakhale anthu amasomalamulo anthu safuna kumachita zinthu zooneka anthu achita zilizonsezo zofuna kuti ngakhale majaji agulidwe koma zonsezo zakanika chifukwa zizilatheka angakhale wena kumaponya mabomba amapetulo kuononga nyumba ni mabisinesi anzawo ni matupi anzawo ngakhale wena kumamangana mosayenerera
Umwe ayimire chipani cha DPP akuita motarika amakapereka kana zawo zoonetsa chidwi pa chisankhochi anagwetsa nsanamira za mfundo zachitukuko zomwe akuti ndi khumbokhumbo la Malawi iza kuti zitheka pamodzi ndi mtsogoleri wa chipani cha UDF atupele muluzi
chisankho ichi sizofuna za vanthu ndikupempha kuti Amalawi mukalembetse maunyinji ndipo mukavote momwe munachitira mwezi wa Mei chaka chatha mukakorera utsogoleri omwe ungatokule dziko lino ndipo mukakane utsogoleri omwe ukufuna kuononga dziko lino
chisankho chatsopano cha mtsogoleri wa dziko pa 2 July ndichosiyana kwambiri njaina iliyonse kukhala koyamba kumbali ino ya Africa kuti dziko lichite chisankho cha mtsogoleri wa dziko potsatira chigamulo cha bwalo la milandu pali zinthu zingapo zomwe zisiyanitse zisankho zina ndi ichi mwachitsanzo chisankho chichidzakhala chosiyana kwambiri pomwe misonkho ya Malawi yochuluka anagwiritsa ntchito kubola milandu pa mlandunso wa chisankho chisankho chatsopanochi chikudza pomwe dziko lapansi kuphatikizaponso dziko la Malawi akutidwa ndi mlili wa COVID-19 chisankhochi chikudza pomwe msabata imodzi yokha mnyengo wa kupanthu anthu awiri aphedwa pokhudzidwa ndi ndale chidzakhalanso chisankho chosiyana kwambiri pomwe apolisi anakana kupereka chitetezo mnyengo yachiwiri ya kalembera wa chisankho katundu anawonongeka ndipo zonsezi zikuchitika pomwe kwatsala masiku 55 kuti nyengo yakopanthu pa chisankhochi ithe tinakuandika tswiri pa ndale ya Joseph Chunga omwe anakudzapo pa nkhani ya migwirizano ya ndale
ona ngati migwirizano zimene yapatsidwa chifukwa chokuti zipande zikuchitikira kuti zikapeze kuti wokwanira pazokha makamaza akuzikuda chikhofi zinanena kuti chikhoza kuzilisa chito
kuzindikira kuti china chake chatsopano tsopano chikubwera chifukwa cha court inanena zoti 50+1 ndipo zipanizi zinadziwa kuti pazokha sizingawine koma kubwera limodzi ndi zipani zina ndi zina mmene soti kuonera pa DPP ndi UDF mukudziwa kale kuti DPP idachokera ku UDF awangokhangata bwera limodzi komanso MCP ndi UDM amazoti akaima pawokha sangakwanitse kuwina anthu ena a DPP amene amaona kuti akhoza kukhala running mate ndokhumudwa pakutengedwa kwa atupele ndipo mwinanso ena akufunitsitsa atakhala pa ubale ndi mgwirizano wa NCP ndi UDM chifukwa choti akhumudwa kwambiri pakukhala running mate atupele mauzi
mawu akatswiri wina pa ndale a Godfrey Bumba omwe akufotokoza momwe iwo akunira uthenga wa mkulu wa bungwe la chisankho Dr. Jane Nzaa omwe anapereka nthawi yomwe amalandira kalata zoonetsa chidwi pa chisankhochi unali ndi mtsamiro umodzi unakumbutsa atsogoleri atatuwa omwe akudzayima kuti kusachita bwino pa chisankho nkotheka
An election is a competition which no one participates with an...
chisankho ndi mpikisano omwe aliyense amapita ndi mtima woti akapambana komatu chilungamo chake chakuti ndi mthu mmodzi yekha yemwe amapambana ndiye ine ndikupemphani kuti mugwire ntchito yokopa anthu mwabata komanso amtendere mzodziwikiratu kuti chomwe kampeni yomwe yayambikayi sina sinthe ndikusintha moyo wa anthu amba mdziko lino awa ndi anthu omwe amavota mzika sizikudziwa komwe anthu omwe akufuna mavotiwa akufuna kuzitengera panopa nzika zakangalika ndikupeza zowathandiza kukhala ndi moyo
paisa pamene inavoti achakwera amene ali ndi chilima amene aliwanizire mchifoti chakwera ndi munthu waopa mulungu kotero ngalalopa mulungu ndeta adzati ndiko ya malawi mwawu mulungu kotero zidazidzaita
chinyamata makamaka pankhani ya tekinokolenji komanso ngomali pamwe azipereka pankhani imene ikumvuta yako COVID-19 komanso pali nkhani ya ulinothirira ndizoko zimene zomwe ndikuona kuti msogolo amene wachita zomwe ndikuzikona zotisa kuthutikira paonekedezacho mdziko muno
umphawi mdziko lino ukadali wadzaoneni mwakuti maiko otithandiza amatero mwachisoni loto la nzika ndilakuti mwina mmodzi mwatatuwa adzawapulumutsa ku msinga zamavuto omwe azinga dziko lino la Malawi mtsogoleri wa chipani cha mbakuwaku apita kuwani anayankhulapo motere zamavuto omwe nzika zikumana nawo mdziko lino
mbewu ya atsogoleri imene yakhala ikutilamulira pakati pathu ndi yokhayokhayo akungosintha mawanga akanyambira uku akakhuta akunkanageya nalo athengo linali akadya uku akayambana akunkanathawa ngati akakungolombwawo kamaso thengo linalo ndefe tikunena kuti yankhoto la Malawi lili ndi asakupusitseni ndi migwirizano
tiyeni mucipinza mukuwerenga ripoti lathu lapadera sabata lino lomwe alemba ndi Steve Semba omenyera mfulu wa amayi anati apitirira kuwuza adindo kuti azitsatira malamulo osankha amayi ndi abambo mofanana mumaudindo osiyanasiyana pomwe president peter mutharika wasankha amayi ochepa kukhala mamembala abungwe lapadera loyang'anira ntchito yolimbana ndi covid-19 wapampando wa ngo gender coordination network barbara banda ndi mkulu wa human resource recourse center ema kaleya ati ndizokhumudwitsa kuona adindo akupitirira kunyozera malamulo ena mdziko lino omwe cholinga chake ndikulimbikitsa umodzi nayu john paul kayoni ndi mkhani nonse
president peter mutharika atalengeza kuti wathetsa komiti yapadera ya nduna za boma yomwe imatsogolera ntchito yolimbana ndi mulilo wa covid-19 ndipo kuti wabweretsa bungwe lina lapadera presidential task force on covid-19 anthu ambiri anadikira ndi chidwi kuti aone anthu omwe akhale mbungweli lachitatu president mutharika analengeza kuti wasankha mamemba la bungweli momwe muli amayi anayi okha mwa anthu 21 zomwe omenyera ufulu wa amayi adandaula nazo anayiwa ndi nduna yoona zakuti palibe kusiyana pakati pa amayi ndi abambo amere na vita nduna yoona za chisamaliro cha anthu akhalala makungwa nduna yoona za ntchito alilian patel ndi dr inocencia chirombo mkulu wa bungwe la Christian Health Association of Malawi CHAM omenyera ufulu wa amayiwa ati izi zikuonetseratu kuti adindo sakulemekeza lamulo loonetsa kuti palibe kusiyana pakati pa amayi ndi abambo mkulu wa Human Rights Resource Center ema kaliya wati ndizodandaulitsa kuti adindo ndi omwe ali patsogolo kuphwanya malamulo
ndodandaulitsa kuti nthawi zonse amene amapatiwa bwino kuti azitha kukumbukira zimene iwowo amalonjeza kuti azipanga malamulo adziko lino sakutha kupangayi iye akufuna kuti nthawi zonse tizitha kuwapungusa mangapanga nkhani imene chifukwa malamulo aliwo akusonyeza bwino
wapa mpando wa bungwe la NGO Gender Coordination Network a Barbara Banda akugwirizana ndi akaliya komabe iwo ati pali chikhulupiriro kuti amayi omwe awasankhawa aonetsetsa kuti ufulu wa amayi watetezedwa
tikutikhumudwitsa chipando chipeo tinanena ndithu komiti isanasankhidwe kuti awonjezere tikhale ndithu ndi chigawo chopita 40% vesa 60% aikajenda kuntikira kuti azimayi ana atsikana anyamata achikulire onse matando awo akwanitsire
bungwe lapaderali akulitsogolera ni dr john phuka wochokera ku college of medicine ndi nduna ya zachuma a Joseph Mwanaveka mbungweli muli nduna za boma 9 malumazodi yake kulilongwe dine John Paul Kayuni.
Mwakanize nanga fugufugu wapo sajidu wapa wabungu la zomu wabatikulose World Health Organization. Yemi anachitika mu Africa wabeza kutia ntwapa katipa 83,000 ndi 190,000 afa ndi mulidu wantende ya COVID-19 mu Africa. Kafugufugu yu wabeza nso kutia ntwapa katipa 29 million ndi 44 million alipajua upiezo juu kuidwa ndi mulidu yu ngati sibakhala njira zabwino zothandiza kulewa kufala kwake. Kafukufukuyu kuwaonika maiko 47 mu Africa momwe muli anthu oposa 1 billion. Apanso ndipo pantsirizire pa nkhani zathu madzulo ano matisanasiyane nayenso mitu yake. Bwalo la Supreme agwirizana ndi chigamulo cha bwalo la High Court kuti mdziko lino muchitike chisankho cha President masiku 150. Bungwe la Pake la dzodzo la mchitidwe waziwawa zokhudza ndale mdziko lino. Mulipotira anthu lapadera sabata ino tikuwunika momwe ndale zilili mdziko lino malinga ndi zomwe zachitika msabata ikutayi. Ndipo nkhani zina kafukufuku wa WHO wapeza kuti anthu 190,000 angathe kufa ndi COVID-19 mu Africa. Mune ndine Christina Chota kumbukirana kusamba m'manja ndi sopo kawirikawiri kuti muthandize kuthetsa kufala kwa kachilombo ka corona. Madzulo abwino tsopano timve za corona kenako za nyengo.
Zili bade za corona ndipo mupatsinane ndi amigo. Pali zinthu zina zomwe pa moyo wathu sitimaiwala. Ngati kumangirira galimoto yathu yoyamba ya mawaya kapena kugula galimoto yathu yoyamba kumene taenda nanu muzonsezi kuthandizana. Kusewera za masanje ndanzanu mpaka na kufika nthawi yogula nyumba yanu yoyamba. Tinali limodzi kuteteza maziko anu. Kuyambira nthawi ija mmasungira madambala muchitini kufikira kwa kula masheya pa msika wankulu wa masheya ama kampani Malawi Muno, Malawi Stock Exchange, taendera limodzi maziko anu anali mwaife. Lero tafika panu. Kusangala limodzi pa zonse zomwe mwakwaniritsa. Kusangala ndi nyengo iyi ya moyo wanu. Tikusangala limodzi kuona ana anu akupitiriza masomphenya anu ndipo akukonzekera kukwaniritsa maloto awo. Tili nawo limodzi. Anga kule bwanji maloto anu ndi zokhumba zanu. Tili nanu nthawi zonse kukuthandizani kukwaniritsa maloto anuwa. Kukupatsani njira zina zambiri zosamalira ndalama zanu kuti maloto anu akwanitsidwe ndithu. Ndi niko zonse ndi zotheka.
Malinga ndi aunduana wa zaumoyo pofika pa 8 May 2020 za coronavirus ku Malawi zili motere. Anthu omwe aezedwa alipo 1,152. Anthu omwe apezeka ndi coronavirus kuchokera pa chiyambi 43. Anthu omwe atodwalabe 26. Anthu omwe achira 14. Anthu omwe amwalira ndi matenda a coronavirus atatu. Samani m'manja ndi sopo pafupipafupi. Zitetezeni, tetezani okondwa anu. Uthengawu akupa